Umtshato sisipho endininika sona bantwana bam.
Ndifanele ngumvuzo ongcono kunaloo nto ufumeneyo. Umntu omkhulu uphazamile kule game. Nasi
bahlekelelwe ngusisi wam zithule. Sisi wam andiyazi noba ukweliphi icala ndizawuqala ngapho umkhangela ndibuze kuba
ndikhangela umzi kaCounselor Festile.
Mhlawumbi sibulele umntu rongo, umntu ongenzanga nto.
Zange sithobele. Ucuba ilungile into baze namapolisa.
Ithemba Mondays at 8 p.m. on Mzansi Magic.